Mamadu lamini kira de ajati katamaka Mamadu lamini Allah kira kakon jati katamaka Mamadu lamini akira de jati daradi ati ki Mamadu de jati sabali chamati ki wa kira de jati Iki madone tigi Mamadu deja tigi ye Bonya balu tigi wa kira deja tigi ye Gino done tigi Mamadu deja tigi ye Katamaka Nena nifo kira ye Nena nifo Mamadu ye Anena baruke dame tigi Mamadu ye Nena ni barufo usumana kanunyo Mamadu ye Meni baruke umaru kanuma Mamadu ye Meni baruke wakari kanuma Mamadu ye Meni baruke sidina hali ubalima Mamadu ye Akira kanuma u Ni barube na kira la dunuya Mamadu lamini kira deja tigie Kurahana tigi Mamadu kakonja tigie Kata maga Anata Mamadu fe maga Ninasigi Mamadu fe maga Nebita Mamadu fe Hijide nyumumita Mamadu fe maga Amita Mamadu fe Silame ya sabuye kira ye Nibita Mamadu fe anti sunni sali dokira ko Mita Mamadu fe anti hijini jaga dokira ko Mita Mamadu fe anti alikaba bunya dokira ko Nibita Mamadu fe anye bade nyahine dokira fe Mita Mamadu fe anye furu bunya mekira da Mita Mamadu fe anye bange ba bunya mekira da Mita Mamadu fe Mamadu kerangani ya nyuma ye diema Mita Mamadu ko Misali Mamadu fe maga Mita Mamadu ko ati changata Mamadu fe Angata Mamadu fe Dame tigi Mamadu fe Angata Mamadu fe Karama chama tigi kira fe Ati changata Mamadu fe Shego tija nitara Mamadu fe Ngata Mamadu fe nyoro shaga natara Mamadu fe Angata Mamadu fe bayi nyasibi Mamadu fe Nebita Mamadu fe nyaro karamoko bi Mamadu fe Mita Mamadu fe momeri hali sugule vikira fe Nebita Mamadu ko mulai diri sabah fe Mita Mamadu fe kanga shiku fanda madibi fe Mita Mamadu fe awesu kara naini obikira fe Amita Mamadu ko amisali Mamadu fe maga Madu lamini kira deja tigie Amamadu lamini Allah kira kakonja tigie kata maga La ilaha illallah la ilaha illallah wa la ilaha Allah ekele ye la ilaha illallah wa la ilaha Allah de ekele ye la ilaha illallah wa la ilaha Filanati Allah la ilaha illallah wa la ilaha Allah de ekele ye la ilaha illallah wa la ilaha Lava doti alala la ilaha illallah wa la ilaha Shaykhana kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Shigoti jani kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Nyaro karamoko kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Mulai solomana kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Diri sahai darakumaka la ilaha illallah wa la ilaha Sumahila darame kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Fode sidu kone kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Kaunga sabali la ilaha illallah wa la ilaha Bolitigo wa sabali la ilaha illallah wa la ilaha Barajugu ke lauga sabali la ilaha illallah wa la ilaha Siriku tiguga sabali la ilaha illallah wa la ilaha Anga beto alama la ilaha illallah wa la ilaha Anga bedi alama la ilaha illallah wa la ilaha Kanumbalu kumaka la ilaha illallah wa la ilaha Ne daramani beni yorofowye illallah wa la ilaha illallah ilaha illallah Alakira alakira mamadu Alakira mamadu nyoko madala
Alakira alakira mamadu Alakira mamadu nyoko madala
Alakira alakira mamadu Alakira mamadu nyoko madala
Alakira
alakira mamadu Alakira
mamadu
Alakira alakira mamadu alala mamadu nyoko madala
alakira
alakira mamadu
alakira mamadu nyoko madala
ala mitanga nyini Allah fe kabongo sheita natoro madunu yalala
alakira
mekila kasolike alakira mamaduka dugu kolosa fe ala
alakira
nesera jonima maimuna siseyo mamadu nyoko madala
alakira
ngosise olode maimuna siseyo mama dunyoko madala
kira
musise maimuna nika barue alakira fasade do ala
alakira
imane ka barukame bakari ulode mama dunyoko madala
alakira
masyami ulode imane ka barume mama dunyoko madala
alakira
madamu jabi imane kabarume mama dunyoko madala
alakira
urukia uloba imane kabarume mama dunyoko madala
alakira
wakari sidiki uloba imane kabarume mama dunyoko madala
alakira
mufila no uloba imane kabarume
It's a struggle to get in there. It's the way it is. Very struggle to get in there. You gotta stay online. It's a struggle to get in there. Allahu Akbar, il y a les gens en ligne. Tout le monde en ligne. Touchez cette pierre noire. Regarde, ça se pousse. Ça se pousse. On voit la pierre noire. Faut te coller sur la Kaaba. Voilà, nous, on est presque arrivé. Peut-être dans 5 minutes. On voit tous arriver. Regarde, tous ces gens-là sont en ligne. C'est le Kaaba qui est là. Salam alaikum.